Shona, Zimbabwe. Shona, Zimbabwe. Shona, Zimbabwe. Shona, Zimbabwe. Shona, Zimbabwe. Shona, Zimbabwe.